Did you know?
The longest place name still in use is Taumata Wakatangi Hangako Oawawatamatit Iripuka Kapiki Manga Horonukupokaya Kitanatahu, a New Zealand hill.